Uramatari wintera gitega Venaman Rambona kuri wa gatanu igenekerezo rya mbere ndamukiza mwaka 2022 yaragendeye bamwe mu barimyi bo ku mutumba Rushanga komine Bugendana intara ya Gitega mu ntumbero yo kwirabira uko bariko bakora muri uyu mwaka wahari uburimyi no kubatera intege. Yaragendeye ikoperative imwe muri 9 zigize umutumba aho bafashijwe na komine Bugendana bariko bagira ubushakashatsi ku muceri wo ku mutumba ngo barabe kuhaba. Umukuru mutumba Mbaye Hagadeo yemeje ko komine yabahaye imbuto abo barimyi ku buntu. Ubu akabavuga ko ikirere kigenda neza atakibuza umwimbu wari kuboneka neza, ariko nubwo biruko umwimbu uzoboneka. Yaragendeye kandi umurimyi wa kijambere akaba n'umudandaza umwene Samuragwa Nyantobegwa Jean aho mu byo yashize imbere mu burimyi ari kurima igitegwa cy'itomati. Uwo murima wiwe w'itomati akaba awitezemwo umwimbu ungana n'imiliyoni 5. Nyantobegwa Jean akamenyesheje ko haruhande yo kwiteza imbere abikora mu gushigikira Samuragwa mu migambi yiwe yo kugwiza umwimbu.
Ego kugira niyumvire umugambi cyende umuntu akunze gutembera cyane hari hakama numvise kuri sokuru wacu avuga yuko gakoni umuntu azogenda umuntu azokwitwaza mu gusaza agatema agacakire moto niko kwiyumvira yuko no kwegera ku mutuma mvuka ko mu migambi nkora nsambwe ndumudandaza ariko kama nabikuye muri ibi bintu nabyo kurima itomati. Sinahereye kurima itomati ingemwe 50, ubu gushino umunsi ngeze ku 300. Ubu murima mubona mu kurimwa ngaha hari ahantu hagoye cyane, ku munsi hari arimwe n'abantu barenga 200, ku munsi tukabaha 200 twongera tubagaburira. Hanyuma mu nteguro tuko turategura tuko twereka abantu yuko nk'ahantu nk'aha mubona ku musozi nk'uyu abantu batowuheba ahubwo bo burima akabona yuko hari imfungurwa. Hanyuma rero ndiko ndihweza akamaro bimfitiye ibi bintu. Nk'ubu ndiko ndaraba mugira ntanguriye iyi poroje yo ngaha, nari nifuje gutera ikawa. Iyi kawa amaze kuyitera niho niyumvira ingene noyikorera neza, cansangira akenerwa yuko noshiramwo itomati zozo ndoguma nkurikirana kugira ayo mase yose nkoresheje acaribwa n'izi kawa. Hanyuma yaho rero niho nagira debi nkarura nkabona yuko izi tomati zizotwara umutahe ungana n'imiliyoni 2,500,000. Umugabo mu nyuma aho kwari gutegura mugabo niko ndihweza zizotwara nk'imiliyoni 3. Hanyuma dushize mu kiguzi naco ndabona yuko ntazobura nk'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi. Murakoze cyane.
Ngo nubwo biruko hari utubazo tumwe tumwe bahura natwo, Mbaye Hagadeo akaba yasavye buramatari w'intara ya Gitega ibikurikira.
Icya mbere nobanza kubasaba nuko mwo twegereza amafarmasi tukagurira imiti hafi. Abene gihugu bakaronswa inyigisho cane cane zerekeranye nizo gupompa imirima yabo, kuko kanini twebwe turafise umwete tukagogwa nuko twobipompa vyogirane. Urya rero turafise moniteur agronome ariko nawe ntashobora gukwira hose, hakenewe ihugurwa ry'umugwi no kwita umugwi uzura sabagira mu bucimbiri bwose uzura bere kuti ibi ikwingwara yateye tubipompuku tugirente. Ariko rero icambere mbanje gusaba ni farmasi y'imiti y'ibitegwa. Ikindi subiriye gusaba mwo turonderera imbuto zirobanuye mu bitegwa. Izindi ngorane zerekeranye ni namase turifuza yuko amasemwo yatwegereza hafi kandi misi yose mbere bibaye ngombwa mugashira hinzu dushobora kuyaguriramwo. Sinzi ko noyita ihangara dushobora kuyaguriramwo na cane cane ibi bitarindira igihe y'amasezo ABC gutyo.
Amatari w'intara ya Gitega Venaman Rambona yarakeje ahereye ku mukuru w'umutumba n'umufundi w'indimo wo kuri uwo mutumba kumwete n'ubwira bakorana mu guhimiriza bene gihugu. Ubundi yakeje n'uwo murimyi wa kijambere ku karoriro keza ariko arerekana agashima ko ivyo ariko arakora bijanye koko n'izina ry'umugwi ahurikiyemwo abene Samuragwa. Hamagarira rero n'abandi badandaza abagwiza tunga hamwe n'abandi bose gushira inguvu mu burimyi gutyo umufuko w'umwene gihugu ubone kuronka agafaranga umunwa nawo wironke ije fungura. Abenegihugu nabo yabahamagariye kurahura ubwenge kuri bamaze gutera intambwe.